video
ngomba ninakubaze ngomba maze ndakubaze kwanze
nshi twafa mahera twafa mahera tumaze kuba dufa mahera rero antuka ndibaza lukwi wanje murayibone yo shutse muri clip sije mu kiganiro ndiko ndagwana murayibone
iluki no musi baka iluki idasanzwe nti mwahuza ku kanote ababuno munsi bo bugote ni kwera araba diaspora cyane
nese nuko nyene bese twapa amafaranga vraiment abandi bakavuga ngo ngoje ngo naruko nziza afise ntuze umu diaspora oje na mu diaspora afise ariko kamem nari mutse of course
usigaye ubahe wo gushaka yo gukura
sha bamukanyosha ubonye nari mutse wa ni bintu biri bien niyumva bien kuba nari mutse nkaba nibana
ukaba wibana kare warusanzwe ubana nandi
eh nabana nabana nababyeyi akundi bana ubundi bien musaza wanje tubana muza tabama na papa dufise urazi ubuzima tuba tubayemo ubuzima bw'ikibandi bw'ikibabilon gukubura
walai kasamse gukubura gukubura ushatse kuvuga iki buze gukubura
kubura no kurya abana
ni kurya abana kese bino clip umugomba mukore ni ndiya kugira makeup ko yakugira ibintu byiza cyane bitandukanye n'ibyo aho rusanzwe
gira makeup demo premararenze ndemo ko mutakura asha nuwa numo numo exeyo chandondera
Hello guys, bakunzi bacu ba If TV this is in can see timu mezi neza ndabaramukije aho muri hose nababwiye ano turi no munsi kuri Star Hotel aho turi kumwe ni byamamare bidasanzwe hijya no hino you know I'm NC Dolanese wa kutowa jasho nkuko byama kuri If TV this is in can see uno munsi rero nabazaniye icyamamare icyamamare kidasanzwe muri FTV this is in can see uno wasundi numwami kazi musanzwe mumenyere hijya no hino abikora ibintu bikagenda neza ndi kumwe na kercy mama yake agira bite big mama small mama 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 la vyote kercy weze neza
meze bien
urabiriwe
of course
what's up guys uno mwana akeye ameze neza kercy no munsi niyo ngoma nabazanire mu buhinga budasanzwe rero kercy kanda kuramutse kwanze
iyi radio itwa gute
ni FTV this is in can see
FTV ndabaramukije cyane
abakunzi
banje mugende ku mapaje yacu tukemeza ku ipaje y'uyu
kitsi uno musiri nga muri clip aho waje gushobora gukora video ngoma ninakubaze ngoma maze ndakubaze kwanze waje muri tournage sibyo wiyumva kwanze umerewe gute nica kinumva ubwira abakunzi bawe n'igikorwa usanzwe ukora muri uwo mwanya abagukurikirana
bakunzi banje n'abakunzi ba gute
FTV
ndumva ndi bien metse neza antuka ndibaza murabibona
urabakunda cyane
ndabakunda
akese wari usanzwe iminsi uri mu gacerere kadasanzwe nta video nyinshi novuga ko wari umaze igihe urimwo kuri no shuro vyagenze gute kugira twisa ubisange muri no video
henshi twapfa mahera twapfa mahera tumaze kuba dufa mahera rero antuka ndibaza lukwi wanje murayibone yo shutse muri clip sije mu kiganiro ndiko ndagwana murayibone
iluki no musi baka iluki idasanzwe mbega kuri wewe kuvuga ko mwapfa amafaranga nti mwahuza ku kanote ababuno munsi bo bugote ni kwera araba diaspora cyane
nese nuko nyene bese twapfa amafaranga vraiment abandi bakavuga ngo ngoje ngo naruko nziza afise
Kitsi ni cyake numva wobwira abakunzi bawe ku ino video ugomba uturune mu mwanya
nuko bazonguma hafi kuri page yanjye Star Queen or Star Queen or Star Queen or Star Queen mukagira follow nyinshi hama muzobimenya umunsi yagize iki
Nusi asohotse hari benshi bavuga ko Kercy yamaze kuyimuka ubosiga afise umuntu basohoka no mu diaspora ivyo bintu koko nukuri ngo ba diaspora bakongomane ndiko niko ndavyumva ico kintu usigaye warahinduye umuntu musohokana en plus kandi warimutse usigaye ubana n'aba diaspora iyo message kuri wewe Kercy nukuri turakeneye umuco kandi umuco nyakuri kuri FTV this is can see
ntuze umu diaspora oje na mu diaspora afise ariko kamem nari mutse of course
usigaye ubahe wo gushaka yo gukura
sha bamukanyosha ubonye nari mutse wa ni bintu biri bien niyumva bien kuba nari mutse nkaba nibana
ukaba wibana
kare warusanzwe ubana nandi
nabana nabana nabatse akundi bana ubundi bye.
Okay. Kitsi usanzwe ufise impano yo gukina filme wewe canke ni brand?
Ndayifise. Kandi ni filme ndiko ndandika kandi ndandika n'indirimbo je ndandika.
Niba atari banga uri kwandika filme ijanye n'iki?
Ijanye n'ubuzima nyene bwiza. Donc niyo ubuzima nyene urumva nk'udufate nka jewe par exemple wewe na jewe musaza wanje tubana muza tabama na papa dufise urazi ubuzima tuba tubayemo. Ubuzima bw'ikibandi bw'ikibabilon.
Kisi we ari ibintu byinshi nkunda kwiyumvira mbashaka kukubaza iyo turi kumwe. Icyo bavuze terme bita kujya abana kuri wowe uyumva kari bavuze kujya abana.
Gukubura?
Walai kasamse gukubura. Gukubura ushatse kuvuga iki uvuze gukubura?
Kubura no kujya abana.
Ni kujya abana. Kisi urafisi impano yo kuririmba akintu ndagusaba kimwe.
Ndayifise.
Shaka undirimbe indirimbo y'umurundi umva ukunda.
Oya.
Basi yiwawe ntacu.
Yiwanje ni y'Imana.
Ntacu akapera kidogo.
Ntashwa kuririmba itarabuja muri studio.
Basi nshogira freestyle ku
bari kora. No. Kandi je nkunda rap. Ne niyo nzi kuririmba.
Ntacu basi du akapera kidogo.
Oya.
Kesi bino clip umugomba mukore ndiye kugira makeup ko yakugira ibintu byiza cyane bitandukanye n'ivyo aho rusanzwe
gira makeup. Ndemo premara renze ndemo ko mutakura. Njye bituma mpora mbona abantu bifotoza kwa Obama batesa hehe. Donc ndimeze bien acha numu ex yo chandondera.
Yes, hi guys, welcome to Industry Akabiri Gatanu. Ndi kumwe n'umwigeme asanzwe abikora neza cyane kandi musanzwe mu mukurikirana.
Oh, YouTube, kercy official Burundi, Instagram, kercy forever, page, Ostar Queen, yindi page, kercy da Queen, yindi page, kercy Queen video official, nibaza kari izo, hama Twitter, kercy official, hama WhatsApp, kercy official.
Nana WhatsApp ni kercy official. Bakunzi bacu wa FTV this is incantate murabona ko turi ahantu star hotel ko turakora ibintu bimeze neza. Tubandanya tuganiriza abantu bamwe basanzwe bari hano muri clip idasanzwe aho iyi clip izobirimo aba diaspora bava mu gihugu cha Congo. You know I'm MC Dolanage from FTV this is incantate. Ibintu bitobananya bigenda neza ku mwanya mwiza. Nshimire cyane radio umu following cyane kuri channel yiwe kugira ngo bibandanye bigenda neza. Ndabakunda cyane. Tubandanya tuganiriza nabandi muze kuba muri kumwe nanjye. Thank you so much cameraman. God bless you. What's up?